papa ambwiye nk'umuntu ngo papa nkabana bana nyine barakangutse babibwikwa n'abavyeyi babo nabo bakavuga tujye mwara so wahajya muri rya rugo
watavyuze
jeta vyonzi mugabo nkumva ndababaye ikivyagwa n'igiki maresuma mama geze mu rugo ntihavye abana yabanje kubura abana bapfa donc camera nk'ikinege muri rugo rugo abandi rero abantu bavuga yuko ngo umwana w'ikinege bamuhindiye nko mu ifimi muri Tanganyika ngo donc ahindi bamuhindiye muri Tanganyika nyene ahinda amafimeshi donc ngo bari boro donc byo byose barabintuka ngo ajya kuri ikinege uri boro ibintu nk'ibyo geze nko mu wa gatandatu niho natanga kumva ngomba kuva muhira kubera amajambo yabaye menshi mama ntambwira ukuri aho ngiye hose barantuka aho nciye hose bamparira ivomo ikindi kirenze ko rero bambwira ko mama yari yifuza kuvyara umukobwa akimvyara ku mpamvu yiherero yifuza kuvyara umukobwa aja kumvyara gifise inda nyokora vyara mama yaciye yahura avuga ati raba ni wowe ufise urumwe mugabo ngo avyahejwe n'undi mudamu yaje ayimuyagira je umunsi singira iyonja umunsi naho nja kwa mama ndamuramutse ndaraho rimwe kubera ko mvuga nti sindi wacu ndi ku mugabo w'undi muntu urumva ibyo se birambabaza ku mutima umunsi nshobora kuja gusaba akazi umuntu akambwira nabi nkumva yo ni kubera ntagira wiwe atwiye ngo yamenye makuru yanje nshobora guhura n'umuntu akansitara ku
ndabaramukije gusa ku nzu ya Sound Vibes abantu bose baraba isheni yacu online TV kuri Facebook no kuri YouTube no kuri Instagram nibaza ko umuntu wese aravye ikiganiro amaze kuyabona hose je nama mvuga hose simba shaka kumwabona kuri YouTube gusa hama ngo bice kuri Facebook bibaca cyangwa cyangwa kuri Instagram bibacike kandi dukeneye ko mudukurikirana hose actually impamvu tuvuga mudukurikirane hose ko ndukora kuri YouTube gusa twebwe dukorera hose uyu munsi rero je nibaza ko bon urabona ko ntari muri studio urabona ko ntari umwizantebe ubunye ndi ndahantu mu kanyosha nibaza ko abantu benshi bahazi nagiye kuraba umusore canke umuje n'umurundi yagize ibibazo ariko nibaza ko abantu abakuru cyane ntari nati gose bashobora kubona message yiwe yarazungurutse cyane ndi nati kushika ntari nje cikira avuga ati umuntu murondere umufashe arakeneye ubufasha bwawe inkuru yiwe naretse numva mose zaje mu maso numva gahinda bwa sikuri iki umuhungu uyu mwana mugashe guca mu buzima nk'ubu ariko bambwiye hari umuntu yambwiye ngo umuntu umane mucisha mu ntoki mukuru ko bazi ko azashobora kubisimura cyangwa azashobora kubisupporta inkuru ivuga bon yitwa Gakiza ma Jesus Marie Régis yavutse ku muvyeyi bon umuvyeyi atubatse umuvyeyi yatwaye inda iwabo nibatse kubishikira benshi ariko wowe ntibyageze nk'uko bishikira benshi ko ushobora gutwara inda uri wanyu umuvyeyi akihangana akagutunga n'umwana wawe ariko siko vyagenze kuri we kuko nyokuru yaciye ngo yiyahura bivanye n'uko umukobwa we yaratwara inda muhiri wiwe kandi yari umwana w'ikinege yari afise nyuma na se wiwe aza kwitaba Imana kandi yitaba Imana mu bwe butari butoroshe ko ngo yaraturiwe rero umwana w'umuhungu yakuze mu buzima butoroshe cyane munyuma aza gusanga ntazi inkomoko za se ntazi se ngo avahe ko se we yapfuye akiri umwana mutoya rero areka aragerageza kurondeza umuryango wiwe umuryango wa se wiga ufumubona w'imfubye mugabo uzi umuryango wozi inkomoko yawe ati iri ngahanye aho kuba utazi inkomoko y'umuryango wawe yikomeye kiba kigiye kugira umuntu ashobora kugikira rero twashobora kumurondera sinzi ngira ngo nibindi nyamakuru zishobora kumurondera yaba ushobora kumufasha kumufata mu gongo ashobora gushikana inkuru yo kure cyangwa ijwi ryo kure ashobora kuronka umuryango wiwe reka ndamwakire tuganire mwumvira ubuzima bwiwe ko inkuru y'imbarano irutwa niyo wiboneye cyangwa wiyumviye reka abitwibwirira ukuntu byagenze kuko histoire yiwe yanditse muri texto ndende ariko sinashobora kwivuga reka ndamu mwanya tubwire ubuzima bwiwe ukuntu byagenze kugira yisange ari ngahe Bujumbura avukiye ruguru yibana yigwana ko cyangwa ukuntu abayeho ubundi cyangwa tugire n'inkomoko z'umuryango we ushaka kurakura ku muryango we ushaka kumutora uramubona umusore wacu Jesus Marie Régis Gakiza meze neza
shandaho
urakomeye
ndashima imana uko bimeze
je nabivuze ko inkuru yawe nayumvise nayibonye ari abantu bayimpaye ariko navuze byinshi muri natwe mugabo abubwiye inkuru iraryoshe iyo umuntu ayivugiye wenyine uko umeze neza nibaza kubiza kubera ko tuganira
sawa nta kibazo
ego duhere hasi rero dufite imyaka ingahe kuba umuntu nabonye bavuga uvuga ko utazi imyaka yawe exacte mu mugabo ushobora kuba ugereranya wavutse
irimo mpapuro ni 23 23 ans mais ngereranya ko ishobora kuba ari nka 24 kubera ko sinza makuru
ego tubwire rero ikintu vyagenze ko bon wahereye hasi ikintu wavutse nkavutse mu buzima bworoshe nshaka rero inkuru watuyihere hasi gushika ubunye ikintu vyagenze kugira mama watwarinda birangire munyokuru wa yiyahuye nshaka kutwibwira iyo nkuru ndashaka kuyumva uyivuze niyo mvuga ati ndakunda ndi mu bantu bakunda intahe bakunda ubuzima bwo bantu numviriza nk'umuntu ariko arabikiganiye numva ashaka kumenya inkuru yawe.
Okay. Murakoze ubwa mbere kubona mpaye amahirwe kugira ngo nshobore gupartaje abarundi kazi n'abanyamahanga bumva ikirundi ubuzima bwanje kumbure hariho n'abandi babaye mu buzima nk'ubwo nabayemwo umunsi bashobora kuba barihebye mugabo babona nanjye ko nke hari nkomeye ntibiba byoroshye kuvuga ubuzima bwawe bwose kuri ino myaka amaze ni imyaka mike mugana ciye muri byinshi cyane ariko reka ngerageze mvuge mu ncamake. Donc amatena nage ngene hama navukiye makamba muri komune bita kibago intara ni makamba nyene ni bumburagane urenganye mu rumongo genda hama mama twarindi wabo donc aya namakuru nagenda ndaronko kumya kuva nko kumya kamunani hajya bwa primaire abantu bagutoka bagutwenga ego je mugana kuri mbona ndi mu rugo rurimo mama ndi mu nundi mu papa yitwa papa na ina bukwe wa mama na mwana mukazi wa mama umwe mugabanywe hapo yubaka rero mu nkuru navuze mu nyokuru ngo yangiriye neza kujya abandi bantu bahimbaza nk'abatagatifu muri Katolika ngo Petero na Paulo cyangwa ngomba guhimbaza umukecuru kuko yambereye donc nka protection yaramproteja mu buzima bwose nabayemo yarankunze arabinyereka donc nubwo atapfuye azira jewe yarapfuye kubera nk'ine ngwara me ndamuhumva nk'ene ariwe mbona yabaye ikintu gikomeye mu buzima bwanje hama rero nakuriye muri ugo rugo nkora mama ndamubona mese ndamukunda ko mirifo n'ubume ngahara kano kubuze muganda n'intese n'icyo dupfa nawe hanyuma rero abakozi bakora kuri uwo munyokuru bakaza barambwira bati hajya bo n'umwana wo ngaha uri shushu uri kivyagwa uri umukoroka donc hari amazina menshi babita hanyuma rero ngiye ku ishuri abantu bakabintu kanyene kwa kundi navuga na papa mbwiye nk'umuntu ngo papa nkabana bana nyine barakangutse babibwirwa n'abavyeyi babo nabo bakavuga tujye mwana so wahajya muri rya rugo
watavyutse
jeta byonze mugabo nkumva ndababaye ikivyagwa n'igiki marezuma mama ageze muri rugo ntihavye abana yabanje kubura abana bapfa donc camera nk'ikinege muri rugo abandi rero abantu bavuga yuko ngo umwana w'ikinege bamuhindiye nko mu ifi muri Tanganyika ngo donc ahindi bamuhindiye muri Tanganyika nyene ahinda amafi menshi donc ngo bari boro donc byose barabintuka ngo ajya kuri ikinege uri boro ibintu nk'ivyo hama rero ngeze nihuse ngeze nko mu mwaka wa kane mama gira nko mu gatanu mama yagiye kuvyara umwana ankurikira mugabo antreta uwo mugabo wa mama yaraza akankubita atatu dupfuye yaborewe nkaje mubwira kwa munyokuru akamproteje ndekera umwana
n'uwo munyokuru yari se uwo
mugabo mugabo wa kankudi antuka nyene yari umuvyi afise umuntu nyene bimuri muko nyene ariko uwo mugabo nawe yagiye kumutahura mu nyuma nabo baramutuka gira ngo nka kujya basangira mu kabare batikije kivyago ufise ujya muzanano warabuze n'umuvyara bakamwosha donc uwo gatashika akankubita icyo ndamushimira kwe yarafashe mama akamuprotege akamutwara agira nibaza ko bakireshanya yaramubwiye ati tuzana n'umwana ntuzomureke mama aranzana mugabo ageze mu ruhira nk'umuntu karavyuka kuba umuntu usubona vyaye hanyuma nyine atangura kumubwira
niba ashwa nyina mu gacha vyi
akatari wewe noneho ikose hey ikose gacha beta kuri jewe donc nashe ntangura ari kugira umubabaro udasanzwe mama yarangaburira n'uwo munyokura kangaburira donc mukujya muri iyo myaka narajya nubwo nabije ntabikunze nubwo najya n'intuntu hama rero ngeze nko mu wa gatandatu niho natanga kumva ngomba kuva muhira kubera amajambo yabaye menshi mama ntambwira ukuri aho ngiye hose barantuka aho nciye hose bamparira ivomo ikindi kirenze ko rero bambwira ko mama yari yifuza kuvyara umukobwa akimvyara ku mpamvu yiherero yifuza kuvyara umukobwa iwabo bari abahungu benshi bari abahungu bane na mama w'umukobwa umwe yari ikindi kinege cy'umukobwa rero aja kumvyara gifise inda nyokora vyara mama yaciye yahura avuga ati raba ni wowe ufise urumwe mugabo ngo avyahejwe n'undi mudamu yaje ayimuyagira nibaza ko swate ni mama yavyumvise swate ni umukozi swate ni umubanyi kuko vyaravuzwe urumva ko vyavuzwe hanze nuko vyasohotse bivuye muri bo ngo araza mubwira ati wa mukecuru raba ngakora n'umutumba abana bakwa runa akaba bakobwa ntibaravyarira iwabo wowe umufise ari umwe atwaye inda uzokwigwehe kuri n'umutumba muri komine nzima muri ino myaka turimo ko atabakobwa bavyarira iwabo niwe guteye iteka worosi nka worosi umukwe ati urabako wigenze wa mukecuru nawe aca aridoga abwira mama ati jewe kugira mba ndabe n'ubuzima Achari yahura. Donc basaza mama rero bagomba kwanga mama kuko yabitiye nyina. Donc bavuga bati mama yapfuye
kubera
wewe. Donc amako nene nakura hanze. Si mama yambiye sinabasaza mama. Rero hajya iyo umuntu ataguhaye inkuru y'ukuri, wewe ufata ibyo bakubwiye
kwariko
ehe kwariko kuri. Ndumva ko rero bankunda ndumva ko rero bambwira ukuri. Kandi byarafaje byaranyubatse. Iyo ntaza kumenya n'ivyo kumbure ndagoma donc ntsine kubadire ngo ngerageze. Maze kubona ko atantu tinimwe sigaranye. Ndashye niga kwigwanako. Hama rero ico gihirumba basaza mama bacatanga kwa nka mama. Mama rero icavuga ati nkavyara umuhungu naho. Bacha baba bahungu bane tuvukana n'undi mwana w'umuhungu avukiye mu n'umuryango. Bazokenera amatongo bose na papa sigaranye azavacanyanka kubera ko bunzanye umuhungu. Donc nibaza ko ashaka kuba yagendara biyagera nk'abagenza ati icoma nkavyara gakobwa. Aca mbyara rero ufite completement dose z'abako icumubwira mama yikwipfuza ko mukaga mukorera nk'umwana w'umukobwa naragikora donc kuko nari ngowe naca niga kwigwana ko nkakora udusuku twose abana rero abantu baruguru abahungu mamugendana ubahungira ngo ati wowe uri magore magabo waje mu bakobwa naho ngene ukabona umenga ntibakwakiriye wowe umuhungu ushobora kudutera ibibazo donc cyangwa umenga ndagahunga rero hamara ntabwo kwimvira ukuntu ushobora kuva muri ubwo buzima ntangura kumva ngo mukuje mu gisoda kuko narari kunda deja numva mengano je mu gipadiri mu gisoda canke kuba umuganga hamara rero ngiye nko windwi narataye hari ngara nko mu 8 gucyo udemi 12 naravuye muhira ndavuga nti reka je ngende mu gisoda ndaja kugira ama donc ndiyandikisha ndaja mu mahiganwa nyene ndirukame nguvu nkezanje n'ubuto nari nkifise kuko nene yongeye imyaka myinshi ho ngira ngo nari yongeje ko nka 8 byose pa magana ndavuga nti ndakwiza 18 ndagira ndayishirako abona nibigira ngo bazobikemura mu misiri imbere mu Burundi abona hari ukuntu uyongera ko ivyo shatse ko bigira ngiye rero ndananirwa mugabo kubera bavuga ku maradio ati umunsi munaka bakoze ikibazo bazogende ku ma province baje mu formation ne naragiye barahamagara neza ko ntarimo ndumva umuntu yasivye nti ah ngomba nanje antuka kugerageza cyane mba modoka igiye nayo nacenje inyuma nafasha amazina ya umuntu yasivye nafasha n'amazina ya se nahavuka na nimero karanga muntu cyane igira wa wundi ndagenda ndara igitega nafashe deplacement ndari gitega nafise dufaranga dukeya abantu kuri umuntu agufashisha je nakuze ndumuntu nzi kwigwana ko mpaye desa mfuma njye se nkani nkabika ndari gitega abapolisi abasirikare baho ndababwira nti jeho ni kwa Jean Dosier bansize batirize na bari hamagaye ngaho kweri nivyo aturindireje abandi bantu basize muzuce muja ni modoka twaje mu cankuzo kumutukura hanyuma modoka bukeye iradutwara ngeze yose ngaba umuntu nawe yarantanze donc nawe yafata imodoka ararangurura antangayo donc erisuma ntibanyishe cyangwa ngo bankubite bari no kumfunga baramba barira hariho rero ikintu macye bagira ibibazo donc byo kwandika ama sport gupimwa ko atangwa arabafise abayobewe twa dusubira inyuma naye cyasubira inyuma tendasubira muri bwa buzima bw'iwacu ni gabingoye mugabo antreta ni ga 5e wa munyokuru yaragwaye umwe yahora afasha abikimuga aho niho ubuzima bwe bwatangiye gukomera numva ntamufise ko ntashobora kubaho numva menga byose nobiheba numva menga nakora akazi ko mu rugo numva menga sinzi ukuntu nzobaho mugabo agwashaje kugwarira ku muhungu wiwe urumva avuka n'umugabo wa mama aje kugwarira makamba arantuma ko nje kumuba hafi niwe amenyereye niwe nzotuma wa munyokuru ndajaho aho rero naho natangiye kumenyera makuru yuko ntari uwo muri uwo muryango abo nitwa bakuzine barabimbwira yuko je tutavukana hageze agashavuta ufana kandi n'inshuti yacu uwo muka mwene wabo sinzi ukuntu bamwita nimbariki mwene wabo wa mama donc bubatse ku bagabo bavukana nawe akanyanka wewe rero nateka niho ngira ngo kubonera ubuzima bukomeye nateka nk'umuceri akangaburira ubugari umuceri uhiye agacambwira ati wewe urajya ubugari ndahaba muri ubwo buzima mugabo wa munyokuru yabimenye yetse ko ivyo yari kujya agwaye akabihaje kugira ngo ndabige donc yaragerageza kunyigura mu buzima bushoboka rero ntavuye ngaruka mu buzima busanzwe ndiga secondaire ngira ngo nko muri 2014 apre y'imyaka ibiri yahandi ndabivuyemo tunja muri police naho ndagenda ndapasa naho ngenda ndayoberwa cendonka umuntu yapashije habiri yapashije mu gisuzo officier no mu ki troop donc mu kiaje tigi police abadusanga bagatse kwibarabara acarangabira rero izina yiwe ndari mugurira ndagira ndapanga mama ndamubwira utabikoze ndi yahura ndagerere ndamva ko kubana nawe nta munezi wabimpaye ni ibintu bisanzwe nta gishika ntake donc kuburyo nkiri moto naguma nkunda kuja gusenga ugasanga ndi muri korali ndi mu bakorezi ndi mu donc kugira ngo ntagire umwanya n'umwe mbamuhira donc ngerageze kuguma nirukanga ntari muhira hama mama rero aremera kurisha imene ahejeje kuyigurisha cyaca mama hera cyaca kugura rya zina cyaca mu gipolisi rero maze yo simwa cyenda gwara estoma donc nagiye ntonge imyaka idakwiye disuita nongeye ko imyaka urumva ndacari muto ngiye gura formation za zindi gukubitwa kuvyuka ijoro kugenda gusa imbeho y'ibururi nako gura formation kujya ibyo kujya bidakwiye cyenda gwara estoma kumwe cyenda bacyarangirukana banyirukanye rero cyo ndasubira gucugurikanye ne mu buzaba busanzwe ni ndarahongeze numva ntago mugusubira muhira ndarahongeze urumva amaze gukura uwo mugabo mama nawe yarari amatongoshi yarari amaze vraiment hama rero cha maze kubona ubutabwe bungoye cyo ndavuga nti nta yindi shwa irifo yuko basi ngerageza nkiga nkaheza niba mara kwiga ngaheza nzosenja kuba umupadiri bimwe na nifuza kuzoshikako nyuma rero nahave medite sogonde ndaje mu Rwanda muri bwa buzima ngene bugoye wo duhuye tukayaga kuko je sinzi gusaba ndakuyagira hamwe wumvise fite nk'akabazo kavuga tereka ndagoterere desa hama uyungunganye nkaje ya 50 sa 50 nkayabika ndaje mu Rwanda kuko urumva nakunda gusenga ica mbere kine tuna ari mfise n'imyaka mike hanyuma cendagira amahigwe kuba mu Rwanda ndaje kugira aga formasi kuri Radio Maria Rwanda ndaronka n'ahantu bankoresha kaciro muri hotel bitawozana ndakora aho imisi mike nyuma ariko nda positive y'igipadiri baranyemera muri Cameroon nyuma rero nagiye kuja muri Cameroon mugabo bya bintu byose byangumamwe donc kwa kundi muntu uja gusenga wowe ubona kugiye kuyaga n'Imana cyane narashikayo hakadijwi rero rimbwira leti naho usenga umenye ko wagowe umenye ko utagera utaha umenye ko utagera iki kubabaye umenye ko atakazoza
aho se mama yarakiriho
mama yarakiriho n'ubu mama ariho eh mama yarakiriho mugabo tutari en contact tutavugana byinshi kwa kundi utamukumbura numva ari we yangiriye amakosa menshi donc ucyo gihe rero maze kuba nkuze ico gihe no maze kuja gusenga nkumva amajwi natangwe kwa nk'Imana na nkana mama donc navuga nibo babigize cyambe nimba Imana ari irema mu byukuri kuko yavyemeye ko ndemegwa mu rujya mu yango basi kuko ntaremewe kugira ngo nyokuru ntiyahure kuko numva mengane nkweze ya marere donc nimba naho biruko mama nawe yarakosheje kuko yemeye kujyamana n'umuntu kuko yemeye kuje kurya mugabo banya nka aho bazonturubika kuko atari kunyihebera nk'umwana yavyaye kaje kugura undi mugabo nkaje ndahaba muri bujya buzima kugeza isaha amatongo yari uwo mugabo yari yamaze nubwo bivikwa ko nanditsweho we baranyemera mugabo be n'inyina ntibanyemera barampakana donc ntangura rero kumva bigezaho kujya kuntu rero wumva abantu basenga uje nko kuri radio ngo babarire wagucumuye ko donc ndagira ama effort yose biranga mu nyuma rero ndavuga nti rero reka mbabarire mama donc ndafate ko atari we yabigize ari imana kuko ariyo yandemye cendeka
cendeka igicisha shavu ku mana
cendeka no gusenga deja donc nubwo nagiye rero muri cyo gipadiri nagiye ntakiri mu Kristo nkuko vyikera byari biri ko ntangaza mu buzima kugira ngo bishoboze kwiyakira donc nagiye gusanga mu buzima nta muntu yisa donc hari umudamu kuko donc n'umukobwa kamvuga ngo umukobwa itwa ari ne gahongayire
no mu Rwanda
ikintu cyankangaje no kwigeza kuvuga ubuzima yabamwe je ndi mu Burundi akavuga ivyi wanje donc nza kuvuga nti bwo nta muntu abaho yisa ngira ngo kwa kandi nakoze nsa nabakobwa kandi nkumva ko ndi namubi me sa nabakobwa abantu babimbwira me ndi mubi neza kuba nk'umukobwa nk'ubwo nza kuba ndi umukobwa suko niko ronka umugabo donc nca ntangura gukunda ikirori nkira babasha donc yego n'ubu kirori kajya mu nzu kinini cyane vraiment ndiraba nkavuga nti bwaho ndi mwiza nubwo wayivuga donc maze kubona ko ndi mwiza nkaraba nk'ubu nkiraba kandi aba nk'umuntu nkunga hadise nkimvira nk'umuntu te nkafata nk'amafoto kuri Facebook kwa za ndara abantu nkiraba ku mukirori n'uwo muntu kamara ntunda muruta antu ku muntu turi kumwe jana ndi mwiza donc ntangura kwikunda ntangura kumva ndikunze ndibohora ndibabarira ndabona ko ndi mwiza naye amajwi rero ambwira yuko ndimo batacyo ndoshikako nkaza ndayishura ijya message yabamwe nanditse sinayanditse mpoze nandika mvuga nimba nuko ntushobora kwibuka ko navyanditse kurumva mudu nari ndimo sinari ndimo mu mwanya me nandika ngo jewe nitwa naka sinandika mpoze nandika mvuga biransohokamo kubera ko ntafise umuntu njya kuyagira ntafise umuntu njya kuganira jewe ndabisohora hanyuma maze kubisohora nje nk'umudashaka kwivugana nk'ubu nimba wambwiye ngo taza kuza kugira ikiganiro nje ndashaka kwivugana niyaza kuza ndamwakira uko donc ndiko ndasohora amajambo kugira ngo bimvemo ndaruhuka eh ndaruhuka me donc nubwo wabarira ntibisuguye ko yibagira uguma wibuka ubuzima ibyo se mbayemo iyo ngira data wacu iyo ngira amasenge yari kumpanura iyo ngira kuze nari kumuhungirako iyo ngira data wacu ne kumandika message ndaraye ubusa me umunsi ndaburaye nta muntu ashaka kumbaza wariye waraye ubusa vyagenze gute donc ibyo byose rero birambabaza nyuma rero maze kwitwa ko nibabariye nagiye gusaba ikiganiro kuri Etenebe barakimpamagaye tembera bwa nabantu baki kandi kinera cyo ntara contact bashirako basengera ngo hari kugira umuntu andondera ndavuga ubuzima je mbayemo ubonashye ku sporta nibuka kera rero ukuntu narandarira nk'ubu n'ubu ntibiramperamo ngiye muri ville ngendera umuntu dusa donc je wandi yize kuba kujya kubonera abacane niho ko uba uri mu modo ku televizere nga wirabo ko ukaraba no hijya donc nkuko je no kwiraba nkanda kora kwiteranya turi mu modoka rero jewe ifoto yanje iri nko ngaho kujya kwa televizere mba niyize ni rabuko donc duhuye n'umuntu rero ndaraba umuntu turasa kuzuru turasa ku munwa donc kwa kundi uba warabuze nti tukibatira ngo ndahavande nk'umuntu dusa urese umuntu akubwira ngo hari umuntu musango urasana naka nkumva yo mpa nimero Donc il est vrai que mon choix continue à
faire
comme ça. Eh, madame Obadze, quoi t'as qu'un douche à quoi de faire. Nyuma rero mbere ko nje kuri tenebe nciye ku mayange narandurundiye mama ndamubwira je barambiye ko hari umukobwa tuvukana hama bambwira ko papa yavuka igitega cyangwa ikarusi eske nivyo
none mama wa ntamakuru yaguhaye papa wawe umuryango wiwe agufashe umenye umuryango wa papa
pa vraiment kubera ko narumva kuva nkiri muto ningeza bimbwira revre nawe bishobora kuba byaramukomerekeje atigeza biyagira nabantu nanje
ntabimbwira
atifuza eh donc ari kuno 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 rahane wacu mu Burundi ibintu bya moko bibamwe atavuga ati ndushobora kuba tudasangiye amoko ndabimubwira biramu bresa deje n'umugabo turi kumwe tusangiye amoko kandi amubwiye ko ari wese donc kubihindura biraza kumvuna meje we ndagenda yimubwira mbwira ukuri nta na kimwe nzobarondera ko ubu ndakuze revre nta mafaranga afise revre nta kazi gafadika mfise mugabo ndigwanako je nta muntu bana mu ndipangana naho inzu ya 420000 kugira ngo ntitugiranye kibazo n'uwo muntu mvuga nti kuko wabona turi incuti nkuko tubaye incuti tutabana sava donc sava ari bizogena neza imisi yose ntibimera nkuko tubana ngo tubana kumbure shura kwatsitana ngo amasomo igitabo bakavuga ati rizinyongombe njyame ndarushe wowe uko ari zimyana ndagomba kujyatsa donc tukaba turashwaye dupfuye ico dushaka kugura korogate wowe ukayifyondera gato nkandi nkagushwanya nti no korogate yanje ifu kwifyondera hasi ushaka gutarinkana bizaje nturazimaze ubiye kuzogeramo gusa donc nankivyo bintu rero bishura kukumbabaza ndabwira mama rero mama je ndakuze sinzi gusaba sinzi kwiba mu buzima bwanjye ndagenda nkarondera akantu nkora ko dufaranga naho dukurana na inzu ndishura inzu kurya aho kukazi bangaburira nko kumuranga mu jondeka kujya batanga burira ni umunsi ndaburara ejo nzoronga rero nta tumwe duje kubasaba muganda akeneye kumenya aho papa yava je n'uburenganzira bwa bizombohora kumbure ivyo byose nagenda cyangwa ubwo buzima bwose nagenda cyangwa icansubiza inyuma nuko ntari donc ntari ales naguma numva menga ndi
ari kintu bura
eh umenga wataye equilibre ukaka ukamenga ntukwiye ntiwuzuye donc iyi rero ndagusabye basibanya nke nabibonye nzovuge ngo baranyase ntarukora
wabize ugasanga abantu babimugwa arabamenye
naho no ushaka nkasanga bakenye gusumbuje ko nkenye mbwa nkumva nti ndafise mama wacu ndafise tantine ndafise oncle paternel ivyo bikamfasha ivyo ntiho byagiye kumbabaza ku buryo rero ntabankandika ijya nkuru sinayandise nanditse ngomba kurondera family cyambere mugabo nifuza nti kumbure muri guverinema hariho umutegetsi runaka cyangwa nkubegereye azabona ijya message ayibashikirize barabire abandi bana bari kwaravuka muri bino buzima icyambere urumva ushaka kwanga n'umuryango uvukamo uwo kwa mama wawe bakirukana nyako wawe kandi wowe ugucugwa mu mporero yari umuhumbu yakora ibi none yadukwegeye
ugasanga umwana ni wagize ingorane
ni wacyagira ingorane ntagira abi wabo watse ntagira abi wabo wanyina ntagira abo mwamwemera kwiga donc wiga nabi nabi abana bari mu ibarabara benshi nubwo buzaba bavutsemo uhuye n'umwe akagushaka kuyagira yavutse uko ntari kariga ejo rero ejo nyuma y'imyaka nk'itanu mu bundi tuzogira abasazi benshi tuzogira ibyihebe byinshi donc iyo umuntu umaze kuba waragowe utagira kigufasha kwiturisa kibombe kujya kutumva ngo barishe babo biyahura mvuge nta wuzi kibituma rahazoge gihe mu Burundi kuba kwa tuje gutabara Somalia nawe twumve na mu Burundi hari byihebe kumbura abantu baza kudutabara kubera iki kubera ko abantu batababaye hafi bakiri bato leta ivyo ntiyabimenye yizo kumenya kumbe yari kugira icyo bikorako ndavuga reka ndavyandike kumbe leta izo gira icyo bikorako bitagenze ivyo byihebe ngo biboneka hazo basaze ndikunda kubwira kwa ruje ati twumva ni hato hazokuzura babura aho babakwiza igisagara cyuzura basaze c'est ça hanyuma abana bari mu ibarabara donc turavuga ngo dusukure igisagara bagure babumore habe ahagutse mu minsi tuzosanga harabazu hari ubusegetera abantu bararamwa abana mu ibarabara abo bose bari kuba bacafuza igisagara umunyamahangaje ahubwo ati igihugu cy'umwanda kirimo bamayibobo gusa rero numva kumenga bizoshobora gufasha abo bantu nanditse umuntu yanje mvuga nti n'abandi bantu bavutse nk'uko navutse bumva twoja hamwe bazi ubu turi plus de 65 abo ni bamwe nashoboye kuronka n'abandi urumva batagira ama WhatsApp banyandikira kuri message isanzwe naye niko navutse n'abandi nkuru ya kuri Facebook nuko eh hama rero nciye ku mayange bambwira ko papa yitwa ngo Severino irindi zina ntaryonzi giwe hanyuma urumva ko bambwira ngo yavuka ngo igitega ngo cyari karose nyuma umwonkuru umwe yarambwiye ngo umenga yavuka igitega ntiye komine ngo makebuko donc navuga nti kumbure nk'uwo bavuka makebuko cyangwa umuntu abishoboye afise ubwo bushobozi akamerekeza nko kwa musitanteri w'umakebuko hama tukavugana na musitanteri tukamusaba niba twandika udupapuro tukaduha aba chef de quartier cyangwa bo ku mitumba bakuru imitumba bakatubariza umuntu yitwa uwo muntu yitwa Severino umuntu yitwa Severino yapfuye muri les années 1997 donc hagati ya 96 na 2000 akaba yaguye nk'imakamba nimba baramenye amakuru bamenye ko yasize umwana w'umuhungu kandi yifuza kwamenya atakindi kintu abashaka ko donc kubamenya byonyene nkumva ngo dafise family ndiye mpajya mu nduvuga ngo dafise data wacu umwana hani mujumbura yigavuga ngo dogira vakase kwa nyokuru abayevuka ibujumbura mugakumva goma kuduga kwa nyokuru je umunsi singira iyonja umunsi naho nja kwa mama ndamuramutse ndaraho rimo kubera ko mvuga nti sindi wacu ndi ku umugabo w'undi muntu urumva ibyo se birambabaza ku mutima umunsi nshobora kuja gusaba akazi umuntu akambira nabi nkumva yo ni kubera ntagira we wacu ngo yamenye amakuru yanje nshobora guhura n'umuntu akansitara ko nkumva umenga ni misiyo afite abigiza bishaka kubera akazi ko atawumvugira n'ivyo ashyagira ibi kubera azi ko atawungwana ko aciye amonyanga kubera azi ko atakindengera kubera azi ko atamategeka ndengera deja donc abantu twifata nk'abantu bahebwe igihugu ntikituzi imiryango yacu ntituzi amashyamba ntatuzi ntashyamba na rimwe rituburanira rero nihuse kugira ngo nipfuze kugira iyo abo bantu baza urumva bose bambwira ati wifata ko dushika ku kintu wadutumiye tubwire icyo ugomba nimba ari entreprise nimba ari ONG je cyo nipfuze d'abord ubwa mbere tuje hamwe tubwirane ko turi beza tubwirane ko kuko nkubara amajambo nabuze nibwira je ndibwira ko nimwira d'abord ndi mu kirori hanyuma ndyamye hajya mu zindi bwira uyu munsi waza gukora neza uragira ingoga ugira akazi keza je ndavyibwira donc ko nzogira mariage nkazoronka umukobwa nkunda ndavyibwira ubu sishaka kuja gukoresha umukobwa mvuga nti nkaje kumesha kamenya makuru yanje aranyanka cyo ni cyambere kigira kandi ndakenye kigira kandi ni navyara umwana zombaza ati mbega sokuru yitwande tonto wawe yitwande mbe wavukaye nzobisha ndamubwira umunsi dodo sibisha nkavuga nti ntamukobwa nkunda muri ubwo buzima donc reko uhura nabo bantu nkababwira urakomeye imana iragukunda uri mwiza uzoshika kure ibyo d'abord tarani ntege kigira kabiri duharanire ko twogira no kwamategeka turengera donc nimba mu gihugu bavuga bati abana bavutse muri ubwo buryo bategira amakaye n'amakaramu bafashwa na FVS cyangwa bafashwa n'ishyamwe runaka batere base bake bashoboka hazobe basi na batanu bazovuga ngo barize batere imbere bavutse muri bwa buzima natahuye impamvu rero amashyamwe atabi ngo abigerageza bikanka cyanke igihugu kitavuga cyane ni kubera usanga umuntu yaragiye mu ishyamba kera ugasanga yahuye n'umukobwa ari mu ishyamba akamubyarako nyuma akaza mu gihugu akaba nk'umuntu akomeye avuga ati ninabivuga abana badutubaza kundondera nzobakwiza cyane ugasanga n'umusirikare yavyaye ahantu bavuga ati niyo amategeko yaza azonkorako bazovuga bati abo bavyeyi nibafata abo bana babahoze babubakira amazu donc iyo mpamvu rero ishobora kuba ihari me nkavuga nti nikwamara kuza naho basi tutoronka ibyo byose twifuza me tuzogira famiye ndonke mushikanje kuko turashaka kubirema nimba umunsi uzohora n'umugabo wo mugakundana mukarema yuko ubaye urubavugwiwe nivyo muremye si ivyo mwa donc nivyo mwasomye muravyiremamwe umunsi nje no shaka kubirema tukandikanira agapapuro jenda kubirema saza wo kambwira ndakubirema shika tukabirema bikabaho donc confiance ikaba muri ivyo bintu ikamanuka kumbure wo bambonye agize afise cyo kuntera d'abord mu recherche ashobora kumfasha hama mudafite ngo mushikande papa yavyaye donc mama amaze kubura yinakuru amaze kubura mama wiwe na konyakuru wanje amaze gupfa yiyahuye uwo muntu ngo yaciye uwo kuko bavuga ngo yaramukoze yakora iwabo
uwo mugabo
uwo mugabo donc amakuru amwambwira yuko ambwira yuko
numva yaramukoze ahantu
yakora kwa ba mama donc nkuko yaba yaramukoze kuri wanyu hama mukaryamana donc ni ubona menga nukumenja ku muryango kuvyana n'umukozi kandi naco kumbure umunyagitega cyangwa umunyakarusi cyo gihe batari bwabone kumenga bazotera imbere urumva hanyuma amaze gukomoka acangira mu yindi famiye nkuko yaje gukora ahandi hantu nacyahakura n'undi mukobwa acavyara nk'undi wo mwana uwo mwana ndiko ndarondera ni mushiki wanje ejo ushaka kugira makiyaje nubwo menga ndi mubi nubwo menga sinzobishika ko nubwo menga ntawo nkunda ndashaka guhana gakobwa keza kakankunda kakavuga ati donc ça va aller tuzo bita muga nkasanga ni mushiki kanje ibaze ndarongora mushiki kanje nkazobimenya apre y'imyaka cyane tukavyara abana badakomeye kubera kujya babivuga navyaye mushiki kanje bizaba bibabaje cyane nkavyara amasenge donc nyinabo nyinabo wa mushikanje bizoba biteye isoni rero nshi gutuma navuga nti ubushobora kugufasha mu makosherishi aho mu mabanda isamvura azi umuko umudamu yaba yaravyaranye n'umuntu ava muri izo ntanavuze ashobora guca avuga ati hari umukobwa yavutse muri ino myaka mushobora kuba bavukana
ego
hanyuma rero ngira ngo bazogira bazotubwira
bizogendaneza nibaza ko dom turaje kumva histoire yawe ndayumviye hamwe n'abandi nshi navuga icyambere nuko ntabwo uri mushi
Oya nandi yize mu kirori me abantu
bubi uri umusore mwize nibaza ko akorabira abantu bashaka kubikonfirma bashaka kubyemeza uhavyibwira ariko yefuko abandi bantu bikubwira batacu waye umusore mwize
urakoze
ikindi yacu numva afise ibibazo umuryango wa mama wawe so kuvuga abasaza ba mama wawe babaranse mama wawe bavuga ko nyokuru mama wawe yapfuye kubera mama wawe mbega munyuma bo barakwegereye barakobarira canke byabandangije bimeze nabi kora ko batakunda mama wawe caba bashira makusa
nyuma mama amaze gusohoka amaze kuva muri rugo urumva ankora kavana no muhungu ngira kumbura yo gutorana cyo ngira ngo wibaze ko batatotera imbere ngo nkuko bateye imbere ubu baba sinze kubona ibabara sabanye mbabazi me baragiye barafasha mama kujya mamagwara kujya amagira ibibazo me je nkabona umenga nta kintu akwakunda umuntu azakaguha igisuguti kwa mukunda kuko ari wankre me maze gukura numvise ndabase numva umenga sindabakunda
nabo ntibigeza kubwira kubwiza ukuri ibintu byabaye
narababajije rero mpera kuri mukuru wa mama narambwira ati cyo gihe niga mu bushinwa ntacyo ndabizi ko nti nombariza kuri bandi barimo nabawe ntacyo
ntagaciro bigeze
babiha enjuru rero ejo bundi nta nigihe kinini nta numwakora hera ndabwira ndavuga ndafise mama umwe abaha muri no kacyenge ne bamwe ndavuga reka nje kumuramutsa tugenda kora hano muri restaurant mu gagara haruguru kuri cote bande ya bombeje ndavuga nahembwa 70000 ndavuga 70000 reka ndagure muri kazi ya zibiri ngure ya muster ni ya bajo hama ngure n'agaseke kifu nje kumuramutsa hama cenge ndafuka ndamubwire ngo mbabarira ku vya byose mama yakoze n'ivyo je nakoze hanyuma umbwire amakosa yose ndabona yarakoze je ntigenije neza ndayasabira imbabazi hanyuma ngire umwana mu muryango donc umbere oncle uzu umpamagare basi moneve canke je sais pas nimba ariko bavyita umwishwa wanje ndavyitwa ubinyite byonyene bizabikwiye ivyo nabiteguye mbaza hari agasaza ka mama gatoya dukundana vraiment donc kavutse kuri makasa mama niyo kuramaze kwiyahura so kuracyaza n'undi mugore acyavyara umwana w'umuhungu uwo mwana w'umuhungu rero ni donc ni dose kuri je
niwe mu famiye yawe ufite
niwe mama niwe donc niwe famiye donc ngira ngo nubi kuburi ngaha ngira ngo sinayemenye imbere kwimubwira ukamubona kuko no muntu umbwira byose hanyuma ndamubwira none kuba ngaha womenyera ari hari mon oncle naka ati ni hari mugaba tasimbiye hano mugagara acagaruka reka ndamwandikiye message ndamwandikira oncle ni sawa muri ngaha nshaka kubabona arayisoma donc hari ukuntu rero abantu tubibona babona ko hacaza ko buvi bwa Gabriel aranga kunyishura sha
bamutegure surprise
ego erezuma yuko nte naguze nizo nzoga mugabo narababaye numva ngire nturike hama numva rero twaramenye
uzamubwiye mugabo munyu
na tugihangira kuri TNB narabivuze kuri TNB hama barabibona kiganiro hama aravuga ngo ntavyabonye okay none warigire kuri debre ya gute donc je deja namo abariye mugabo nakubwira kugira ngo byintu byose kugira ngo basingira iyo etape byatubije inyuma n'Imana je no ubu hari gihe mba bambwira gusenga nkumva sinto ndavyumva murakakubwira ngo urazi ngo cyoboshe Imana nte nuko nyako batakoroye inda no nsine mara ko mama tankoroye inda ishize kuri nosi nkangakira muri nosi iyo yikorere gaje sine kubona nosi kandi sine kubabara revre yarakoze ni intwari
nta mvu nimwe ufise umva ufise yo gushima Imana
donc kuyibona umuntu akakubwiye ngo kubera ngo waramutse uri muzima je gupfa mba numva atabuhombe n'abangize
ngushika n'ubu numva atabuhombe ubwize
mpfuye nkubu nkajyama nkapfa ntabuhombe n'abangize mba numva atabuhombe n'abangize kubera ko
ino sinayishira kubura hezi neza urahema
ibyo reka ndakubwire umunsi ndiko ndahema kumbe uri kurahema uri gishomeri mugabo kwasobora kugaburira cyane kwa mama wabara kugaburira urafise umushiri wawe urafise kumbura y'abantu mwiganye muhura mu kayaga urafise abantu famiye donc muragira anniversaire matumira na mumanza barakwizigira nk'umwana mu muryango meje yo kuba ndiko ndahema ndiko ndahema ejo nzogaho gute ejo nta buzo hamagara ndiko mpema Muriki muri nose ubona umwe ntacyo bimaze donc je gushimira mama sindamushimira
meme kubera ko ufise ubwenge ngo kwiyumvira no kurondera mu muryango kwiza kuba udafise ubwo bwenge ntore kurondera mu muryango kugira ngo bose iyo vide ufise ishore kuzehera umunsi umwe
ah oui so ni je sais pas
kandi kubera kuri umusore mwiza yize kuvuka ufite zongwa neza samuta ugasanga
acambare undi mubi nkatamba ndi mubi gose kandi wabone
ko aba ufitiye nta namaguru kubona uri impumyi
niko abara gose kweri
ne wumva
nimba ndivye mwe kumbwira ngo hageze igihe wumva ntagomba gusenga uzi impamvu ntagomba gusenga abantu bikwa ko basenga hanyuma banyegereje barondera inyungu zabo ugasanga umuntu aguhaye demire ukavuga ngo ni Imana yampaye oroke ni umuntu yaguhaye akurondera ko inyungu ziwe oroke ibintu bivuye ku Mana ntibyagomba kuza bikubera ikigeragezo byagomba kuza bimbera umugisha ndavuga rero nimba ari Imana oke yatumye ibintu byose iyo misara biza kundemeka n'indi niko leta inkwiye sava me rumva mugabo narababariye abantu naye ndibabarira ikintu cya mbere buje mparangira n'ubumuntu nimba ashitse mwibabara nkafasha umuntu ndose demire nkabona umuntu ashonje kuko nzinzara nkabona umuntu karasaba nzinzara ndavuga nti ndamuha 5 ati ndayamuha kubera umukristo ubu kristo je mfise ndayamuha kubera umuntu ufise donc ndamugirira impuhwe
komeza sinzi ko ushaka gutangana imihoho yawe mbere ko tubandanye kugira ngo she abari ko baragiganiro bifuza kugukontakta ko kuba hafi kugira ko uri umusore mwiza kugira ko bose mambuza gusumya imana bashaka kukurondera
okay nimero yanje ni 68 82 66 13 umva hari gihe nk'umuntu ashaka kuba ari hanze y'igihugu tutangoza nyine peace desa Sengani seti, chukuri kizuzo nimero, tatu numu nani, nani nakabiri, tatu nangata nangata chumina gatatu. Yoni ya WhatsApp.
Ego, jere, ikiwazo mfise, imamu kumata kukari, imamu zogo shirima na nyeshi, deja kuwa wala kule mugo buzima, ugakura, umva kwa mwini ya fuye kubera wavutse wewe, ugakura ko utumbo, mtafusu mgyangu, pwa wachangu ni mgyangu, mwataku itawo chane, ukabukiri ho. Hari impamvu nizo gushima imana ashaka utubwire kugira ngo ushobe gusurmonte ngorane ushobe kubugeze aho ugeze ubunye wakoresha ubuhe buhinga
ubuhinga bwa mbere nuko numva nari fise vision ngo nzo padiri umuganga cyangwa umusoda
umega ushaka kwirinda kugira ngo uzogere
kuri iyo ndoto amakuru yakuje kuntu umuntu yasenga abantu banyitanga padiri donc abantu bese bakanyita padiri ndumwe numva babinyise nabona padiri umuntu umwizigirwa kandi aho baguharanira ubwo bwizigirwa kigira kandi nirigeze kunywa urumagi injuru injuru ndarunywa Ah nari ruguru mugabo ndaravuga n'umuntu ndarunywa numva ka uwo munsi vraiment narasinziriye neza mugabo nyuma nza kumva ko bifise ingaruka nyinshi hama n'abantu banyita padiri donc nibumva nyurumogi bizoba bisa nabi hama kandi urumva nifuza kuba karorero keza uwo munsi bafite ndiko ndavuga mu bandi bantu iyo mbandi ndavuga yuko ngo ngire ni yahure na nyoye urumogi na giziki donc kugira ngo ndabishike ko icambere natanguye kunyugwa kunyugwa nuduke ndonka kwakunda kubwira ndonka desa fra nkajya 50 nkabikasa 50 maze kunyugwa nubwo buzima ndavuga nti rekangerageze gukora ndike gusaba mbona ubwa mbere ko gusaba itayisoni ndagerageze rero kwishakamo imbaraga hanyuma ikindi nuko nirinze gusohora bino bintu hanze iyo ndakubwira abantu bo hanze bari kumenya umunsi abantu bakwamenya umunsi nibanze hari umuntu amubwira ati hari umuntu kwabanye ubu nawe yabaye muri ubwo buzima hari abantu benshi bazi ubuzima nabaye hano muri restaurant donc sinakora akazi bampaye indaro nkabafashe mbwaba nkajyaho nkararaho batampemba nigeze kuba muri hopital imiteri ndagwaza umuntu uwo muntu baramucukuguru donc nevye kwa nafise ubumuntu muri jewe nkumva nifuza gufasha narabikora ntite kuri bwa Kristo mugandi ko ndashaka na enterer runaka enterer kwa ruko bage muri uwo muntu nkajyako hamwe mwijiro nkaza nkararaho hantu nk'umugarde marade ubwo bwo gusa nabo bayemwe ubwo nkagerageza ko mwizigirwa donc rero mu nyuma naho natanguye kuvuga nti reka jewe nishakemwo ukuntu ndondera ubuzima jewe nyine ubwanda ta muntu manje gusaba hanyuma niga kutagana ndavuga ivyanje narabihoze uwo muntu kwabanya abantu muri restaurant yambwiye ati abaheje ni vese nyamuntu yambwiye ati wowe twarabanye deza mugabo ntazi ubwo buzima kwa bubayemo kubera ko narabihisha navuga nti nkabivuga baranyirukana barankomeza avuga ati akana gacho bakora gasuma akana gashobora kuba ari akayisiko akana gashobora kuba katagira kaja niyo kava nti tutumenye ne tukaronderera naho ko kwiba ntawo tuzokishutse de cya mbere no kunyugwa n'ivyo nani fise hanyuma no kwitahura hanyuma urumva mu nyuma y'igitu za etape zo kwibabarira mbabarira na mama irevre imana bibaye ikuntu me imana ntigeze igirisha avuka kuko kungaburira ntingaburira kubana kiranutse ingaburira kubera ubumana bwayo muri plan y'imana nimba yararemye umuntu itegwa bizomutunga umunsi yeteguye ko nzojya umunsi iciye kuri wewe ushaka kubikora yiteguye ko nza kurya nkoze ikama ku kazi naho nkini bingaburiye mugabo bikora kubera ubumana bwayo ntibikora kubera ubukristo umuntu afise
ubuntu bwayo kuko iyo uza kuba uyishavuriye kuko
nk'ubu jewe iba yaraniguye deja mbona navuyeho
cyangwa ukiyahura bigakunda
navyo nabikejeje biranga
uvura kuba byaranse nuko ari imana yagukingiye
birashoboka
hari umuntu yaguhanuye ngira ntuyahure
oya nta muntu yamanuye mugabo jaho ubwo hari ko ntigeze guhanura n'ubu mbwira abantu donc nagomba kubwira abantu ko badukirikirana ushaka kumva isuti yawe ari nkuru mogi canke yagiye gukora bumara yakora ubuzima bubi yaciyemo umubwire yuko ibyo byamunaniye abandi babishoboye donc kuba ntagiye kunywa ibyo yura mutwe suko je ntari kubishobora gusura mwibaba nane kubishobora kujya gusanga mwibaba nane kubishobora me donc nagerageje kugwa n'ivyo bintu ni hagaciro nk'umuntu yavuze ngo n'ubwo buzima kugana abandi bantu bazovuka nkanje ndasonza ndigumye hano ko shano kusonza kwigumye abo bantu bagerageze vraiment bave muri ivyo bintu barimwo kubera ko nta buzima donc agerageze ushakishe ukoresha amaboko yawe hama robose azokubahira icumu mariye uwazoga amafaranga nawe umuhe ingufu ntazogusuzugura antuka tugerageze gukora tuye kwicara muhe dushakise naho bamwirengarenga nadana jivuka kujya kabiri ku musaga abantu baranze ivuka vraiment kandi tete no mudandaza mwiza duhuye vraiment nawe no gukonvenka naho no bafisa gahuzu nkakagwanje kacuyutse
wanyimeza ko ari gashaje
wasigira bibiri
ubwo kuvuze n'impano nyinshi zotera imbere cyane cyaje zikora ko nibaza ko kuba warawe mu buzima kabukiriho kabukiri mu buzima kabo kandi urukura uratera imbere uva kuri kukaja kukindi nuko hari ibindi bintu imana kubi imana kubiki rya nose gushisha vuko mara kuba na musi yashavuye
izo ashira imana kwe je mugaba sinkunda irya mana mesha mana imana mesha je sindayikunda je mana yiwanje nko ego Bazi gitume mana rimeshe tuje gusenga tuvuga ngo ntutasenga ngo tihane ivyaha izokurimbura ndonga tubwira nubwoba kandi cyo gihe nasenga kare gitume ngira ndasubiye n'inyuma sinagenda nkunza imana kuko bavuga ngo nise wimpfubye nkumva ko ndi impfubye ndagiye kwirunda ndonga ati ndagishaka ko singiye kwibera imana
ubura abandanye wirunda mukora ko ni niwo azokubera izokubera umugenzi
oya ubu sinzo sa kwibesha nzobanza mbe ngaha ngene nibera ha hanyuma imana donc kuno kwibesha deja no tubwiye ngo cyo twirondera
oya uburebira kene kubanza kumenya kwanze imana ni iki
ni pasteur aza kubona kino kiganiro ashobora kushumba ngira kambere umushumba mwiza
azondondere vre nzokurondera nti bavuze ko uko wafashwe ni nta ya gahongayire
yego
cyane gahongayire nzokurondera nzokurondera nimero yiwe hama akuvugisha
yego ehako ne gaja mu Rwanda
nzomura akuvugisha ukuntu imana ariyo yatumye wowe uba uba Régis ni nubwo waciye muri ivyo hari impamvu imana yatubwira
cyane yarakoze yamvuga ibintu shari ndamutahije bene umuntu ko gafaranga
gafaranga
eh gafaranga ramuze
ndamuze mu Rwanda
bishop nawe yashye mu zanku
bwanze ko inta yawe azoyibona izomushikira kandi azokurondera urafise umugambo wo kurondera mu media menshi cyo gufasha abashobora gushikana iyi inta yawe canke urinde ko bakurondera nka jewe
donc oya nkubu sho uwo mpuza nabandi base
ndashaka kugira inzogoza nabandi nta kibazo
nuko kandi bigushimire ga nayo ni interera naho ngo bagukomera amashi nuko bararikikanye
bangomera oya nibaza ko hari ikintu imana dushije ku isi mbaje shuye kuba nkari ubwanje kugufasha shuye kuronka umuryango wa nanje nibaza imana izo bimpembe
ndahimba umunsi nda kwivugana ndaso tuyaga turayaze umunsi nda kwivugana ndaza kuryama neza
n'umunsi nda kwiramuki
oya umuki wabimbiye ko ndi mwiza no
eh nabi ko
mbiye ko naho ntisi zo tufuta
ndi bikeneye ko wira
oya prema je ndagerage umunsi nda kwiraba ndaza kureka
ego bon nibaza ko yavuze nimero yiwe abantu baba bon hari impamvu kuri YouTube ariko ijya option partage wibabikene ko nimba ubonye inkuru y'uyunye we nimba waravukiye mu muryango ufite abavyeyi bose cyangwa ufite famille nawe udafite abavyeyi mu gufite avuga ndafite senge ndafite onkuru ndafite sokuru ndafite ndazi sokuru wanje avuye mwaro mu gitega ndazi mpuranduga ruguru ma vacances n'ubuntu wagira ko si abantu bose bashobora kugubura rero bimeze neza wa mugabo harabandi tameze neza gira partage iyi message kuko gikuru ni ukwishika kure ishe gushikira maybe na famille ya pawe yiwe shaka kuba bifise internet bashaka kuba bara ba YouTube cyangwa bashaka kuba bari kuri internet ba cyangwa ashobora kuba atayira mugabo afise undi muntu babana agira bakambwira ati twabonye message y'umwana wa cyangwa bon y'umwana wanyu kumva posi ntakiriho y'umwana wanyu mu murondera akeneye kuba arakeneye kwa mera akeneye kwafasha nico tubwe ko twaye ko gufashanya umuco sho wa yefa kugira patate n'ibintu byoroshye cyane mu buzima byoroshye shira kuri statue yawe wandika aka description gato oya amo gi partage and then shoko fasha gese kurongo umuryango wiwe tumuruhure mu nyimangira zo sazote babone ku imana ya muha umuryango uje gusenga utabesha imana
ego ego vrema kandi ikintu ngo bakubwira abantu ukeneye kumenya ko ufite nk'urukundo eske ndinda ufite nk'urukundo donc uzorabe amashini uca kukaraba bakakubwira kora subscribe bikakuyikora utayikoza gi bucume ati nta rukundo ufite nimba uri mugumo no gutanga subscribe ati amafaranga bigusaba vrema oye menya ko tarukundo ugira bakubwiye pa tatu ntuyikore deja aho nta rukundo ugira vrema iyo ngabe nayo ufite urondereye muzindi
ako kandi ako ndagasigarana nimba udakora utarakora subscribe nta rukundo ufite izi
Yaramwe mu mvamba shako bayibaza timbe kana yihe impano fisi.
Takanu koroshe.
Yego na kanu koroshe. Ufite ndako.
Hama bikaburaje. Hama hero duhaye.
Hama hero bahaye na kintu kimwe kandi baba bagufashije baguha icuraba uteramirako. Wewe mushaka ku subscribe birakunaniye. Hama gato bibaza ngufisa urukundo vrema nta nta ku fisi.
Mbarije sarababwiye no kumutumva. Ereka ndagushimira gose nizere ko Imana zo bandanye kugufasha. Je ngumunze banda gusengera naho Imana rukura. Naho utayisanga je nzo yigusengera nta kibazo.
Naho tutari ntirimo umwe n'Imana ngo ntituhuta neza ne. Sava.
Mugabira kene ko muhuza.
Niman.
Subirondere bwa niman
arufite. Imara bemeye natu dufukanse nda naiping.
Reka nabwire ikintu kimoshe ndenda gusigira kantu kamwe. Buri imana, imana iravuga kandi irumva. Urumva. Gusa ivugira mu byo wiyumvira, mu byo ukora, mu byo ubona cyangwa mu byo abantu bakubwira.
Wa waje mugabo wa mugani, wo shaka ari imana vrema. Kubera ko uzi impamvu, nta wundi muntu ngeza ndondera. Nababigerageje ngira ngo bavyumvire barareka. Kumuntu ambwira ngo je nashitanga nimero ya mu telefone ngo ndibagira kuvugisha. Kuba waje shaka ari imana.
Enje nabimenye ejo.
abo bimaze desomene
ndayimenye ducanze no musinye ndumva ko ni imana yandungiye
ayo ngahanga abana y'urukundo na ifise ningabana y'urukundo na
ifise se nyinshi uzabagabanyiza ko natagira ama subscribe rero gerageza usure kurondera bwa mwe bwa ni imana kuko imana nizo kora muri abantu bashe gukurondeza kugufasha kurondeza kwa umuryango wa bana gusengera mugifa ko wanze kwisengera wewe kuko d'abord il faut que mane waza kumenya
kandi ngahabye mandika probleme donc ngoma nzo isabiki kimenyetso basi sivyo wenzo kwandikira message ndakubwira isabiki kimenyetso iki ama kibaye kibaye je tuzatuza kwa afisa pasteli umuze nayo
eh mba pasteli benshi
okay tuzatuza kwa pasteli je we donc se ni irundura kabisa nakiko
ukiri muri katolika none
oui donc dans quelque sorte
bitameze neza hariho agapoint aka lumière kari ahantu ushaka ukabonye ushaka kugarukana soho igashaka gutwenga ushaka gutera inkuru abantu naba bitameze bimeze neza iwawe ni na pouvoir yonye ni power
kugerwa nkoboze mugeze mu munsi donc amose umunsi nariye ndagihohegwa ntariye naho ngenda kuko nta ndabihindura ko
ntacu kuri yohegwa
vraiment yohegwa kutagihohegwa ubuzima ni bugufi nta myaka ijana
Regis ndabaye umufana wawe
d'accord
nika ndagushimira gusikanizire ko imana izo kufasha
ndagushimira nanje na cameraman hari abana yubaho kabisa
ndafasha ama image meza ndamushimiye cameraman ndashimira abantu bose bavuze ikiganiro surtout bagize ku mutima amaso bagashaka gufasha urugendo Regis rwiwe arimwe gukoronda umuryango wiwe kugira ashobore guzo no kuzafasha abandi muri ifiti yo ntaho menya munafashijwe nawe afasha abandi rero mwese merci beaucoup mugire mushaka ama commentaire yanyu kuri mu vise histoire yiwe cyangwa abashaka gusanga musangiye inkuru idusangize cyangwa tubwira ati nanje byarambaye ko bimeze kumwe narase umuryango wanje bigenze kunu kumuhamatiyo kuntu yo bigenze hama ubuzima bandanye buryoshe kubuzima ntibworoshe mugabe tuge turafashanya ubutumwa burateka bukoro alors merci beaucoup à vous imana ibane namwe